shanga inapendwa, ila sura bado inakosa nuru, yani najiona sipo huru.